Hi, I will be playing Among Us. I hope I become the imposter, not in real life, only in game. I am Sonic the Hedgehog, I'm not Sonic the Hedgehog, I'm Zilla. Yes. Scream. I need to kill three crewmates, not in real life. He vented, no, I was about to kill him. I will kill you, Red. No. Time is running out. I found you. He is not here. They are in toilet.
Da 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 da
No, he got me. I am done recording. Bye.